Se wali fenga tulabye katonda chitafa tukwatireko Olumba wango olumbe Namba mukenenya tusenkenya Abawera bavubuka kona bakadde bonna baluka batulabye nnyo Tweve mu tulwane masajja tutase kwa ngeri encha Endagala se wali fenga tulabye katonda chitafa tukwatireko Because